mwifurize kugira ibihe byiza ugenda dukurikira uri ahantu hajya hatandukanye, ugenda dukurikira ku masaha agiye atandukanye, wadukurikira uri I Bujumbura rwose ari mu gihugu cy'u Burundi. Nkomeza kukwifuriza kugira ibihe byiza udukurikira uri mu Rwanda mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Nkomeza nayo kukwifuriza kugira ibihe byiza udukurikira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bice byinshi byinshi bigiye bitandukanye by'isi. Nawe mu mahoro y'Imana akomeze abane namwe. Ku masaha nk'aya ngaya tuba tugenda kugaruka ku makuru abagenda avugwa hirya no hino, ko ndagira ngo kuri aya masaha tugaruke kuri byinshi biri kugenda bivugwa hariya mu gihugu cy'u Burundi. Bagenda nkubwira byinshi genda bivugwayo bijyanye nyine na bintu byinshi biba bigiye bitandukanye. Nagira ngo tugaruke ku makuru, ariko mbere yaho mwibutse gukanda gufyonda subscribe wowe utarayifyonda, nawe wayifyonze komeza kubana nanjye ukurikira ibiganiro mba nkugezaho umunsi ku munsi. Tanzania icoba ni icoba ari igice cya nyuma cyagenda hanyuma urabe hanyuma uze ushinge intahe. Amareta Tanzania n'u Burundi afadikanije na ASER yaratunganije uwundi mugwi w'impunzi z'abarundi zija mu gihugu cabo kugira ngo zize kunyurwisha bene wabo ko butahuka. Ushobora kuba uri umurwi wa nyuma imbere y'iyugagwa ry'amakambi muri Kigarama kuza. Abagize uwo mugwi batowe mu Kinyegero kubw'amasoko kwizera. Uwo mugwi wagiye kwa 11 Nyakanga mu ikambi ya Nduta. Impunzi 9 nizo zacaguwe kugira ngo zibe muri uwo mugwi. Ni abantu bitwa ko bashobora kumvirwa cyane, bafise ibyo bashobora kuba bajejwe nk'abigisha, abayobozi b'amashuri, abarongo ya madini n'abarongo ya mazone. Umukuru wa zone yacu yari nk'akarorero muri uw'imirwi, bivugwa n'umwe mu mpunzi ziba muri zone ya 5. Byahavuye bimenyekana ko ikambi ya Nyarugusu yarungitse impunzi 5 zifatwa nk'izegereye umugambwe uri ku butegetsi, canwe abasanzwe ari abanywanyi b'uwo mugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD. Bamwe muri bo bazwi nk'imbonerakure, abanywanyi b'umuhari w'ugwaruka rwa CNDD-FDD bashiririye kandi bakaba mu ikambi. Abo bana bagiye mu ntara zo mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi nka Kirundo, Muyinga, Ngozi na Kayanza. Barahabwa amahera kugira nibagaruka bazotanga amakuru yifuzwa n'ababatumye, nika amasoko yacu avuga. Umwe mu bagize uwo mugwi yemeza ko abarongoye uwo mugwi bahawe umwe wese amafaranga angana n'ibihumbi 700 y'amarundi. Twarazungurutse izo ntara zose, twaragiye iwacu mu makomine duturukamwo, turanakirwa n'abajejwe intwaro batandukanye n'abaserukira umugambwe uri ku butegetsi, niko ashinga intahe. Umwe mu bagize uwo mugwiyemeza ko ubutumwa twahawe buratomoye, niko bemeza. Genda muhimirize impunzi mu makambi murimwo kamahoro n'umutekano bisasagaye ku butaka bwose bw'u Burundi, kwa tamuntu azogira ico yoyinona niyahunguka mu Burundi. Muzoba mukoreye igihugu igikorwa ciza, igikorwa co gukunda igihugu, kandi muzobihemberwa nimwashobora kumvisha bene wanyu, cane cane mushimangire kugira ngo amatora azobe muraha mu gihugu. Niko abo barongoye abarundi bategetswe kubw'umwe mu bari bagize uwo mugwi. Ayo matora avugwa niyo abashinga amateka n'abakenguruza amateka yimirije. Kuwa 16 Nyakanga, iminsi 5 nyuma yaho, abari muri uwo mugwi wiswe genda hanyuma uzogaruke gushinga intahe bagarutse mu makambi abiri y'impunzi z'abarundi. Umukuru w'ikambi ya Nduta niwe yavyongoreye ku munsi wa 2 indongozi nshasha za HCR ku rwego rw'igihugu zari zaje kugendera iyo kambi yari muri uwo mugwi ku ruhande rwa Tanzania. hirindiriwe inama idasanzwe y'impunzi zose itunganywa kugira ngo baje imbere bashinge inaye ku byo babonye ko banatwumvishe ko dutegerezwa gutahuka ku bwinshi. Ni kumwe mu mpunzi asigura akaba asanzwe ari umuwe mu mpunzi ziciye ubwenge mbere agaserukira abandi. Nubwo biri uko, kubera ko amakuru yamenyekanye hakiri kare, byatumye impunzi zigira icyo zishikirije. Turazi ibyo bazotubwira. Ni uguta umwanya utarahitamo gutaha ntazofata ingingo mbi kubera izo ntahe z'ibinyoma, niko bivugwa n'umunyamabanga w'impunzi. Yahoze yiga kuri kaminuza y'u Burundi, yari imbere mu myiyereko yo kwiyamiriza ikindi kiringo cy'umuhisi mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza muri 2015 mbere yo guhungira muri Tanzania. Hagati aho amahimiriza y'agasakisaki arabandanya ku buryo bwose bushoboka kugira ngo impunzi zihunguke ku bwinshi imbere y'impera z'uyu mwaka. Muri iyi myaka ibiri iheze, Induta na Nyarugusu intwara yaratunganije amahiganwa mu makarashishi ku kivugo gutahuka ku butaka Burundi fatinginga imbere y'uko ibara rirugwa muri Kigarama. Uwo munsi hasumba ejo haza. Tanzania yibutsa ko aya makamba abiri azoba yugawe mu Burundi mu minsi iza mu ntumbero yo gukuraho icyo kwitwa impunzi ku mpunzi irenga 110,000 z'Abarundi ziba muri ayo makamba abiri zahunze uruhagarara rwo mu mwaka 2015. Byinshi biba bigenda bivugwa ari mu gihugu cy'u Burundi, magira ngo tugarukeho ku masaha nk'aya ngaya. Ibisi yose itazakorerwa rusansuma mu kwiyandikisha muri Atrabo izoronka ibihano harimo no kudahabwa igitoro. Ivyo biri mu itangazo rya Sony n'uburongozi bw'igisagara cya Bujumbura kuri 23 Nyakanga, nyuma y'inama yo kwa 18 z'ukwa 9 umukuru w'igisagara cya Bujumbura Jim Hatungimana yari yagirishije abaserukira abandi mu gisata cyo kunguruza abantu hakoreshejwe amabisi. Nk'uko iryo tangazo ribivuga rero, bisi yose itegerezwa gushirwa ko icandiko cahikorera otokoha kugira abenegihugu ntibajuragirike mu kurondera umuduga burira. Nayo ikiringo cyo gushira ko izo otokoha ni kuva igenekerezo rya 20 kugera ku 29 Nyakanga. Nayo umuduga wose utazokorerwa rusansuma umushoferi azoronka ibihano harimo no kudahabwa igitoro. Uko byari bisanzwe byifashe rero, bamwe mu bashoferi ntibari bagishaka gupakirira ibigo ku bituro biriho amafaranga ari munsi y'igihumbi nk'akarorero. N'abahora bategerera bisi ku isoko rya Gasenyi na Mirango bahora bidoga bavuga ko ibituro byabo bisa n'ivyafuswe kuko imidoga yose ibaca kirengana igaheza igapakira aho bita kwa Busigo no Gisandema kuko hari amafaranga igihumbi. Aho rero inyuma yo guhagarara umwanya muremure baca bategera izo zidugayo bakariha igihumbi kandi bari kuyiha amafaranga 600 canke 650. Fabrice Mbanzabugabo arongoye ivyo kunguruza mu gisagara ca Bujumbura arahumuriza biyunguruza ko ibyo byose bigiye kurandurwa n'imizi inyuma gukora ubwo rusansuma rw'imiduga hamwe no kwandika ko aho umuduga wose ukorera. Kubwiwe rero atera kama biyunguruza ko hamwe babona umuduga wose wanse gupakira aho wanditse waca bimenyesha abajejwe umutekano. Abandi atera kamo n'abajejwe umutekano mu mba parking bahora bakorana amanyanga n'abashoferi mu kubareka bagapakirira aho bashaka babanje kubafumbatisha ko bo bihagarika atari uko zafatwa akazohanwa. N'amakuru menshi abagenda agarukaho avugwa hariya mu gihugu cy'u Burundi. Nkuru arikira kugenda ukurikira kuri ndebesha kure imwe rukumbi igenda kugeza amakuru nk'aya ngaya. Cyo nda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi.